Hello, rezami mugira umunsi mwiza nibe byiza. Nizeye ko umeze neza cyane. Reka tugaruke ku makuru y'inkino yiriwe cyangwa yazindutse avuga hirya hino ku isi bimenyesha makuru bitandukanye. Ndabaye kazi kuri Ntare Web TV. Amakuru yacu y'umunsi reka tuhere ngaha mu gihugu wacu tuyahere muri atletisme. Yitwa Vinicius Niyongabo niwe muntu wenyine kuri iyi si amaze kuzana umudari w'inzahabu ngaha mu gihugu wacu mu by'ukuri. Uyu mugabo w'umurundi akaba yatwaye umudari w'inzahabu muri Jeux Olympiques zabaye mu 1993 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yiruka mu metero 5000. Akaba umugabo rero yamaze gushigwa, yamaze kugwa mu membre wa Comité Exécutif de la Association Mondiale des Olympiques. Akaba yagizwe mu by'ukuri umumambre na perezida w'iryo shyirahamwe rya Comité International Olympique. Akaba mu by'ukuri ariteka ku gihugu k'uyu mugabo Vinicius Niyongabo anafise amateka mu by'ukuri atari make muri iki gihugu, kuko ari we muntu wenyine amaze kuzana umudari w'inzahabu mu gihugu cy'u Burundi amaze kuwutwara wenyine. Akaba ari we mugabo mu by'ukuri tumukeze tunavuga ati ni iteka uteye igihugu. Tuvuye muri atletisme tukabanza tukajana no mupira maguru gato duhera mu gihugu cya Tanzania. Ikimenyesha makuru Mwana Sport cyagarutse kuri Fiston Abdulrazake ariko agusinya mu rwa Young Africans mu vikuri uyu mugabo we namba mu rugamba. Akaba mvikuri yatangaje amajambo nyuma yo gusinya mu rwa Young nabonye yage no gufata indege yerekeza mu gihugu cya Tanzania hakiri kare. Akaba ari umugabo yavuze yuko mu vyukuri agiye gukora ivyo ashoboye vyose kugira Young yigeze neza twa igikombe cya shampiyona cya Vodacom Premier League. Akaba yanavuze yuko ari by'igiciro kinini kuri we kuba agiye gukorana na Kazi Cedric mumenyereza w'intama mu rugamba. Yavuze ati ni ibyiciro bikomeye kuri we kuba agiye gukorana na Kazi Cedric. Ati mumenyereza mwiza, ndizera yuko turi kumwe twese tuzotwara igikombe cya shampiyona Yanga iheruka mu by'ukuri kera. Ati niteguye naje gukora ibyo nshoboye byose no gutanga ubuzima bwanje mwo mugwa Yanga mpaka ndawubonye utwaye igikombe cya shampiyona. Daily News Sport yagarutse kuri Taifa Stars mu gusohoka igihugu cya Tanzania wari muri cyane muri Kameruni zautana mu mutwe n'umugwa wa Zambia. Itubwira ati Taifa Stars yitwe kono na Zambia yigenze neza cyane mu rukino rwa gwambere muri cyane. Akaba igaruka no kwinkono za raye zibaye aho ugwanda gwanganije no Bugande ubusa mu bundi mu gihe Maroc yatsinze Togo igitsindo kimwe mu busa. Ndabibutse yuko Maroc ari nayo inafise igikombe giheruka cha cyane. Mugogo cyo butaliano Tito Sport yagaruze ku rukino rwa rurahuza umugwa Juventus na Inter de Milan ku munsi wa Mungu kwarangiye amugwi yose mu byukuri. Inter de Milan itsinze umugwi wa Juventus ibitsindo bibiri mu busa. Akaba Tito Sport itubwira ati Juventus mu byukuri bandanya kwigenza nabi kabagaruka no kuri AC Milan yatsinze umugwi wa kagari yari bitsindo bibiri mu busa n'ibi bitsindo byose bya Zlatan Ibrahimovic. Itubwira ati AC Milan Zlatan Ibrahimovic irimwiraguruka irimwirabasiga ndabaze yuko iri mu kibanza cya mbere mu byukuri ayirusha amanota 3 kuwa Inter de Milan wa kabiri mu gihe rusha amanota 10 ugwi wa Juventus sanswe uri mu kibanza mu byukuri cya gatanu. Korea Kidira Sport ni ivuga neza tubwira ati uko mu byukuri umugwa Inter de Milan uri muri abasiga. Ati bitsindo bibiri bya Zlatan Ibrahimovic bihaye umugwa AC Milan ibitsindo mu byukuri amanota 3 ukurusha Inter de Milan amanota 3 ku rutonde rwa shampiyona ukacurusha Juventus n'andi manota 10. Ati Zlatan Ibrahimovic yakoze amateka yo gutsinda igitsindo mu myaka 23 ikurikirana kuva imigombe y'amakipe 90 mu by'ukuri n'icyenda gushika mu mwaka mu by'ukuri 2021 atabura igitsindo. Akaba ari imyaka 23 ikurikirana kuri kalenda ya Zlatan Ibrahimovic atabura igitsindo mu by'ukuri umugabo w'imyaka 39 abandanya kwigeza neza cyane. Akamaze gutsinda ibitsindo 12 mu nkino 8 zo muri Serie A harimo bibiri yatsinze mu rukino rumwe inshuro zishika mu by'ukuri 4. Akaba mugamo by'ukuri ayo ku rundi rwego naho ari mwe arasaza arimo arakweza imyaka 40 mu minsi iri imbere. Tuvuye mu gihugu cy'Ubutaliyani tukaca mu gihugu cy'Ubwongereza gato. Ikimenyesha makuru Daily Star cyagarutse kuri kino rwari rukuje Arsenal n'umugwa Newcastle. Arsenal yatsinze ibitsindo 3 mu busa harimo ibitsindo bibiri bya Pierre Emerick Aubameyang harimo n'igitsindo kimwe cya Bukayo Saka w'imyaka 19. Akaba Daily Star itubwira ati mu by'ukuri Arsenal ibandanje forme zayo nziza yigenza neza cyane itsinda Newcastle ibitsindo 3 mu busa. Daily Star yagarutse no kuri Mohamed Salah itubwira ati Salah ni mu mwereka wa kwitanga bwana hakwari Mohamed Salah arimo arifuza kongereza amasezerano mashasha mu mugwa Liverpool naho hari haitsi imisi yuko yifuza kujamwo kuvamwa Pirito atishimye akamuvi kuri Mohamed Salah yavuze ati ndifuza kuguma mu uyu mugwi akaba nikimenyesha makuru mira sport kitubwira kiti ndifuza kuguma ngaha mu buzima bwanje bwose hirako kuri Mohamed Salah mu vyukuri yahindiye vyinjira yavuga ati mbabarira nifuza kwigumira mu uyu mugwi ijana ku ijana nkana hatwara ibindi bikombe birenze kuruta ivyo nahatwariye akamuvi kuri Mohamed Salah ndabyotse ko vya bimaze igihe bivuga yuko atishimye muri Liverpool yifuza kuyivamwo aho hari namakuru yavuga ko ashobora kuje muri Real Madrid cyangwa FC Barcelona akamugaba amaze kwihindura ivyinjira yavuga ati nifuza andi masezerano akamesezano yiwe afise muri Liverpool azohera mu 2023 akavuga ati nime murama yandi hakiri kare ndifuza kuguma ngaha mu buzima bwanje bwose Daily Express ni bitubwira neza tubwira ati ndifuza kugumana n'abafana banje bankunda igaruka nyine ku majambo ya Ahmed Salah avuga ati ndifuza kuguma ngaha Anfield ngumane n'abafana banje bankunda banyitaho ati byo kuva mu uyu mugwi mbabarira nifuza andi masezerano naho hasigaye imyaka 2 ngo yamfise arangire akabagere banagaruka no kuri Arsenal yemera tsinda mu byukuri mu Rwanda nyuko yasize bintu bitumubusa ikimenyesha kuri Dereme cyo cyagaruze kuri Gary Neville yamaze kuva mu byukuri mu gusaka kigo ubwongereza wabigeme yahora amenyereza yamaze kuja mu guha Inter Miami wa David Beckham muri America aho ariwo agiye kumenyereza mu byukuri akwa mu byukuri agiye kumenyereza umugwi w'umukinyi bahoze bakinana muri Manchester United hamwe no mu gusaka kigo ubwongereza muri rusange tugiye mu gugu cha Espanye duhere kukimenyesha makuru AS canke AS kaba cyagarutse mu byukuri kuri Leo Messi ikimenyesha makuru mu byukuri cha Madrid kaba kitari bagegwa ivyabahe ku munsi wa mungu mu byukuri cyagarutse ku rukino rwahuje FC Barcelona na Atletico Bilbao kuri finali ya Super Cup kitubwira kiti umubabaro uri ku gwego go hejuru ati Barcelona mu byukuri bandanya kuba mu bihe bibi Leo Messi ahabwa ikarata itukura ati umugabo arababaye cyane kuba yarahawe ikarata itukura kaba kitubwira ko mugabo bakimara gushika muri vestiaire ya Chelsea kigongo mu byukuri aho bakinana na staff muri rusanga avuga ati nakoza makosa kwa karata itukura ati nabasavye kigongo kuba nabatereranye ariko ari mu byukuri ariyo karata itukura yahaye Messi ku munota 20 akaba mugabo mu byukuri ariyo karata itukura yiwe ya mbere yarahawe kuva shite muri FC Barcelona mu 1973 akaba vyanaranye ati twe Bilbao twa igikombe cha Super Cup mu byukuri ya Espanye kimenyesha ko cyagarutse no kuri Lucas Vazquez kuvyerekeye kongereza amasezerano yuko kitubwira kiti umugwi uracavyiga ko wari Real Madrid kaba kitubwira yuko abandi bagiye guhabwa andi masezerano ari Benzema na Varane na amasezerano yabagiye guhabwa agiye kongereza amasezerano mu minsi iri imbere mbwiye Karim Benzema Prito Luka Modric nawe ariwe muntu wenyene amasano yegereje cyane kuko nko muntu wiza nashobora kuyegera kuyasenya mu genyere Lucas Vazquez nawe na Sergio Ramos bakivyiga ko mu gihe Barcelona Isco atandi masezerano bagiye guhabwa mu byukuri ahubwo bobo ari kurondira mu byukuri imigwi bajamo akaba Maris ashobora kuja mu mugwi wa AS Monaco na Juventus yari imaze igihe ivugwa mu gihe Isco ari maravuga mu gitandukanye nyine na Juventus rimo Arsenal Tottenham Manchester City hamwe n'iyindi mu byukuri imigwi itandukanye mu gucugongereza no Butaliyano muri rusange tubandaranyije muri Real Madrid nyine kaba uyu mugwi mu byukuri wamaze gusinyisha David Alaba nibera ba officiel ariko kwamenyesha makuru bamwe byamaze kuba official David Alaba mu byukuri yamaze kuba done deal akaba umugabo amaze gusinya muri Real Madrid nta kindi kintu gisigaye akaba zoye sinyira imyaka 4 yaramaze kwanza kuyisinya akaba yaramaze no gukora ibipimo by'abaganga akaba zoye cyamo ku buntu avuye muri Bayern Munich mu kwezi kwindwi amaze kurangiza amasezerano yiwe akaba zohembwa imilyoni 11 z'amayero ku mwaka akaba considerwa nk'umukinyi mwiza Real Madrid sinyishije kubera ko ashobora gukina ama position atandukanye ashobora gukina nk'umu fullback wo ku ruhande rw'ibamfu myugariro cyangwa gakina nka myugariro wo hagati mu mutima defense cyangwa gakina nka umukinyi wo hagati ati ni umugabo mu byukuri Real Madrid yitomboreje ashobora gukina mu ma position atandukanye ati Real Madrid yatomboje twabese yo ko mu byukuri yagisinye pre-contract azoje muri Real Madrid kwezi kwa gatandatu canke kwindwi bivanye nigere ya Madrid zotangurira pre-season ikimenyesha makuru maka ikaba cyagaruzi no kumva jambo directeur sportif wa Paris Saint-Germain yaratangaje avuga ati Leo Messi abari ku rutonde rw'abakinnyi Paris Saint-Germain ishaka buri gihe nk'umwe mu bakinnyi beza b'ibihe byose ku isi, akaba ari amajambo arimo aravugisha abamenyesha makuru by'igihugu cya Espagne mu by'ukuri n'abafana ba FC Barcelona muri rusange na ba Paris Saint-Germain. Bavuga ati uyu mugabo mu by'ukuri ntashobora kuba agiye gutanga ubusabe kuri Leo Messi na Paris Saint-Germain, akaba bagarutse mu by'ukuri no ku majambo ya Ronaldo nyene. Umuperezida yavuze ati Neymar na Mbappe turi mu biganiro kubaha ayandi masezerano, ati ariko nyimba batayipfuza cyangwa batishimye mu mugwi ntituzobahata, bazoza babisha bazuyongereza babishaka, batabishaka ntituzobihinginga mu by'ukuri. Ati kera Mbappe muzi uko amaze n'igihe yipfuza na Real Madrid, ati ntituzokwigira tumwinginga ngo dusinyire ayandi masezerano, niyabona yishimye azohaguma, niyabona atabyashaka azogenda. Hakaba hari zimwe mu nkino zima ziravugisha mu by'ukuri imenyeshamakuru byo mu bihugu bya Eso nyevuga ati uyu mugabo yashatse gusobanura ibiki nashaka gutanga inzira kuyigiye imigwi kwitangira ubusa kuri Kylian Mbappe no kuri mu by'ukuri Barcelona kugurisha canke no kuri Leo Messi kuza mu mugwi wa Paris Saint-Germain. Akaba ivyinyina n'ivyo niki imenyeshamakuru muri Deportivo cyagarutse ko kitubwira kiti Leonardo atanga kwivugisha ubujama bw'uko Leo Messi ashobora kumusinyisha. Ati yavuze yuko abakinnyi bameze nk'ayo barigiye baba bari ku rutonde rw'abakinnyi Paris Saint-Germain yifuza gusinyisha, kaba kagaruka no kuri ntuze ya kaba kagaruka ikimenyesha makuru kuri Leo Messi nyene. Aho Barcelona ivuga ati ikose yakoze karate itukura yahawe ntitubona ko guhagarika inkino nyinshi kuko yabigize atabishaka, akwiye guhagarika inkino mu by'ukuri ziri hagati y'imwe na zitatu, kuko yabigize atabishaka twabivuze ko ashobora guhagarika inkino ziri hagati ya 4 na 12. Akakimenyesha kigaruka no kuri Kylian Trippier yamaze guhagarika inkino mu by'ukuri 10 adakina. Murabyibuka umunyugari wa Atletico Madrid gihe yahamwa n'ikibazo mu by'ukuri n'amategeko yo kuca amategeko yo kubetting, akaba yahamwe na FIFA inkino 10 adakina. Akakimenyesha kuri natubwira yuko Pique yamaze gusinyisha Edere Saliba bahoze bakina muri Barcelona nk'umumenyereza w'umugwa Pique yigabira witwa Andola. Akamovi ko nyikimenyesha makuru sport cyagarutse kwa majambo ya Leonardo avuga ati Leo Messi amakuru liste yacu abakinnyi buri gihe twifuza gusinyisha, ati abakinnyi ameze nkawe nibo baho batari ku rutonde rw'abakinnyi Paris Saint-Germain yifuza mu bishyiko ri gusinyisha, kandi urindire yabaze ko na Leo Messi nyene yemerewe kugenda ku buntu mu kwezi kwa gatandatu, ati rabwa andi masezerano ku kandi guhera yuko muri uku kwezi kwa mbere naho yifuza yemerewe kuganira no mu guyifuza kujamwo. Akamovi ko na Paris Saint-Germain yemerewe gutangura ibiganiro na Leo Messi kera mu byukuri ko yokwegukana uwo mugambo aze gutwara Ballon d'Or zishika zitandatu. Akaba mu yandi makuru ari Chelsea ngo muri iri cyiteguye kumena banki yiteguye gukora ibishoboka byose isinyishe Erling Haaland itange release clause yiwe miliyoni 25 z'amayero mvane muri Borussia Dortmund. Mu peti mu byukuri maravugisha mu gatari mike akamvika yari imwe mu nkuru zavuzo cyane ku munsi w'ejo no yose yaneze ni kimenyesha ko The Athletic yuko Chelsea tayari kumena banke ikarikura makanshi gasinyisha Erling Haaland kuri 75 elo muri Richi ikarialize clause yo muri Borussia Dortmund mu gihe Paris Saint-Germain ngo yiteguye gufatinga ngo gusinyisha Dele Alli muri iyi ndwi ari izo vuga ati turiteguye kumuzana canke tubivumwa Burundi mu gihe fikaho tumuri habura gatongo aje mu mugwa semira avuye muri Chelsea mu gihe Jesse Lingard yipfuze kuva muri Manchester United akaje mu gihe yamwifuza arimo Tottenham, West Ham na Marseille na Zenit Domir, ariko Ole Gunnar Solskjaer mu mwenyereza wa Manchester United mu gihe batari tayari we kumutanga yipfuza kubanza kumugumana. Guys, muzindi nkuru zima zavugisha abantu ni nkuru kimenyesha makuru Manchester Evening News akamvugira kitubwira ko Cristiano Ronaldo kuva yakabaho ku munsi uyu munsi ariho yatanguye gufura winga cyangwa gukurikira Manchester United kuri Instagram. Kwari ibintu byatumye abantu benshi bibaza amajambo atari make ati umugabo bagira asubire mu Bwongereza muri Manchester United ya muzamika mushikana ku rundi rwego bimeze gute? Reka turindire guys, mwese mwese ni byiza, murakoze cyane.